Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy!
Usephila kanzima owesifazane wasedobsonville othi usekhathele ophila nenyoka emzimbeni wakhe. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi landibule khona le video. Uma ngokuqala usijoyinele leli khasi wamukelekile. Igama lami ngosibonga konke wakandwanda mothanda ungangibiza intatheli kaYouTube. Owesifazane oneminyaka engu-56 wasedobsonville eSoweto utshele elinye lamaphephandaba idelisana ukuthi usephile nenyoka umamlambo isikhathi esingangeminyaka ewu-8. Uthe watshela ukuthi yafakwa umunye asondelane naye ngoba babefuna ukumenza umkhovu kodwa bahluleka. Kuthi ngangise emsebenzini ngesikhathi kwenzeka lento, kwafika nje into ngezwe ingishaya ngabe sengiquleka angibonanga ukuthi emva kwalokho kwenzakalani. Ngabona nje ngama security emsebenzini esengithatha engihambise ekhaya. Uthi emva kwalokho ngathi mangiphaphama ngeza ukuthi khona into engahambi kahle emzimbeni wami. Khona into enyakazayo eyasuka ezinyaweni iyanyuka njalo nomzimba yaze iyayohlala esibelethweni. Uthi kusukela lapho izinto zami aziphindanga azahamba kahle. Ngabe sengiya kumelapho endabuko ngiyofisa ukwazi ukuthi ngabe kwenze njani njengoba nasemsebenzeni ngangasayi inkula njalo. Bafike bangitshela ukuthi ngingenwe noma ngifakwe umamlambo. Uthi kusukela lapho angizange ngakuthola ukuthula njengoba lento impilo yami iyayiphazamisa kakhulu. Uthi ke ngibe sengicela ukwenza umsebenzi wesintu, ungacela kubantu abadala kuba bangibonise ukuthi ngabe ubani owangenzela lo mkhuba. Uthi ngithole isimanga ukuthi umuntu womndeni futhi ke oyisihlobo zami. Ngihlukumezeke kakhulu ngoba impilo yami ayisafani. Ngiyafisa ukuthi lento iphume empilweni yami ngoba ziningi izinto ezingahambi kahle emva kokuba ngaso sonke isikhathi nami nginokuyizwa inyakaza esinyeni sami. Mangiya kubantu abahlukahlukene besintu bafika bengitshele into eyodwa ukuthi nginomamlambo ozama ukuzochitha impilo yami. Bafethu ngizofisa ukwazi ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi angibambeke evideo ni elandela.